na yeso no Zero wobe ngoda mhlabe siphila bowo yonke into ifuna imali yonke into ifuna imali yonke into ifuna imali cela umthandazo makholwa.